ibyo zisoma mu gitabo cy'Ihunga. Musa yarakiri ku musozi wa Sinai, Umukama araheza aramubwira ati: "Hogi imanuka n'ingoga, kuko igihugu cawe wakuye imisiri cashaye. Nibarushe bihagararako inzira nabategereje gukurikiza bayitaye. Baracurishije mu vyuma ishuri nzahabu, none niyo bafukamira, niyo bahereza imperezwa bavuga ngo: Eraba Israeli Imana yawe yagukuye imisiri." Umukama arongera abwira Musa ati: "Ndabona kwico gihugu ari ntagondwa. Ubu rero ndeka ishavu ryanje ryisuke, ndabatikize n'agasya n'akarenge. Ariko wewe nzokubwira igihugu kininiya." Musa rero aragerageza gucuresha ishavu ry'Imana avuga ati: "Nukuki ga Mukama utayishavu ku gihugu cawe wakuye imisiri kubasha bw'ukuboko kwawe n'ibiganza vyawe. Nukuki ga Mukama abanyamisiri badukekeza ngo bwa bundi yabakuye imisiri ku gwenge kugira ngo azabahonereze mu misozi abakure bose ku isi. Ishavu ryawe nirisubire hasi, uheze uturure, ugirire ikigongwe igihugu cawe cakoze nabi. Nusubize agatima kuri Ibrahimu, Izahaki na Israeli abasuku bawe, wemereye icese ko bazorondoka bakagwira nk'inyenyeri zo mu kirere. Wongere wibuke igihugu wemeye kuzoshikiriza abuzukuruza babo, kikaba iragi ryabo imyaka yose." Umukama ngo yumve ayo majambo ya Musa, arahava araturura igihano yahoze ahigira igihugu arakireka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tuyitabiriza n'izaburi tuti: "Mukama twibukane imbabazi ugiriye igihugu cawe. Ku musozi wa Herebi bacura ishuri, barafukama barunamira ca kintazi, ubuni nazo bwabo nyakuri babuguza ishusho inyamaswa itunzwe n'ivyatsi. Twibukane imbabazi ugiriye igihugu cawe." Barahava bibagira Imana yabakijije n'ivyiza vy'agatangaza yabagiriye mu Misiri, ibitangaro yabakoreye mu ntara ya Kamu n'ibiyobera abahinga yagiriye iruhande y'ikiyaga gitukura. Imana yari yarahiye ngo ibahonye, niho rero Musa ari umutoni wayo yasimba akabazambira ngo inige ishavu ryo kubatikiza. Mukama twibukane imbabazi ugiriye igihugu cawe.
kama imwumviza Yesu Kristo nko twishikirizwa na Yohani Miranda turi mu kigabane cya gatanu kuva akarongo ka 31 gushika ku ka 47
muri iyo minsi Yesu yabariye Abayahudi ati niba muri jewe nishingira intahe ingingo yanjye si iy'ukuri hari undi anshingira intahe kandi azi ko n'ingingo anshingira ari iy'ukuri mwatumye abatahe kwa Yohani araheza arashingira ingingo ukuri si uko mubonye ingingo ishinzwe n'umuntu ariko mvuze ntyo ngo mukire Yohani yari urumuri rwaka rukabonesha kandi nishakiye kunezerwa akanya gusa n'umuco wiwe kandi n'ingingo iruta ya Yohani ni ibikorwa data yantumye gukora ibyo bikorwa nyine nkora biremeza ko ari data yantumye nuka Ibrahimu Izaki na Yakobo musubiye data yantumye yarashingiye ingingo nyamara ntimwigeze mwumva ijwi ryiwe ntimwigera mubona amaso yiwe byongeye ijambo ryiwe ntirihanganye muri mwebwe ko mutemera uwo yatumye musobanubwira ibyanditswe kuko mwizeye kubisangamwo ubuzima budahera nibyo nyine binshingira ingingo namwe ntimushaka kunyegera ngo muronke ubuzima sinshaka kurinahazwa n'abantu ariko mwebwe ndabazi ntimufise urukundo rw'Imana muri mwebwe natumwe na data none ntimunyakira hageze uwiraritse we ntimwakira mushobora mute kwemera mwebwe nyene kandi mwihayanira ntimukurikirane ikuzo riva ku Mana yonsa ntimugire ngo nije nzobarega kuri data uwarega ni Musa mwizeye kuko iyo mwemera Musa mwemeye nanje kuko ari byo yanditse ko naho nimutaba mwemera ibyanditswe nawe mukwemera mute amajambo yanje dushimize ijambo ry'Imana tubwire Kristo twumvise isomo by'Iranda bibiri igisomo cya mbere n'igisomo cy'inkuru nziza mu gisomo cya mbere twumva ububi gito bw'abanyisirayeli nako ubucunguzi bw'abanyisirayeli hagira ngo barambirwa no kwihatira amabwirizwa y'Imana barambirwa no kurindira isezerano y'Imana hakagira igihe mbere bagahindura bagatangura gusenga ibigirwamana mu nkuru nziza twumvise Yesu amera nk'uri kurakarira Abayahudi bihambirira cyane ku byanditswe na Musa ku mabwirizwa ya Musa bakayihambirira ko mu kuyavuga gusa atari kuyarangura mbere bikabahuma amaso ku buryo batemera Yesu Kristo wari yarabumbwe kuva kera ko ariwe azoza gucungura ubwoko bwabo ariwe azoza gucungura umuryango wabo kuko abahanuzi bari bamye bamuvuga kuva kera nagomba ngo duhagarare gatoyi kuri ubu bwaba cyangwa tubyite kuri ubu kurambirwa mu gusenga kw'abanyisirayeli tuzi ko abanyisirayeli bavuye mu Misiri bamaze imyaka 40 bagendagendera mu bugaragwa imyaka 40 ni myinshi cyane mu bisanzwe imyaka 40 uri ku rugendo ni myinshi umunsi umwe wonyine uraruhisha umuntu Imana yarabemereye ngo ngira ndabakuriye mu Misiri ndabajya mu gihugu cy'isezerano igihugu cy'amata n'ubuki bagenda bahura n'ababarwanya mu nzira bagenda basonza ngo Imana ikabagaburira bakanyoterwa Imana ikabaha icyo banywa bagaterwa n'abantu bakomeye Imana ikabakingira bagatsinda kandi uwo ari nkehwa mwibuka hamwe Musa yahora amanika ibiganza ariko arasenga Isirayeli igatsinda yaruha akamanura bya biganza Isirayeli igatsindwa maze agahamagara umuntu amufasha gusegura amaboko kugira ngo Isirayeli igume itsinda ni ukuvuga Isirayeli yatsinda cyangwa yatambukana inguvu kubera igisabisho Musa yagerageza kubera inema y'Imana kubera ubuntu bw'Imana mugabo rero ubwo buntu bw'Imana hagera igihumene ntibabubona batangira kwiyumvira bati iyi myaka yose tumaze mu nzira tumaze mu bugaragwa tuha dusonza dutegwa tumega turagowe iyi myaka yose turarambiwe Musa nawe twumvise muri iki gisoro ngo yari ku musozi hejuru kandi yaramaze iminsi ari kuganira n'Imana Bawo bantu bati na Musa yadutaye yabonye ko ibintu bimeze ntibifashe bacura ikigwamana kimeze nk'inka begeranije inzahabu zose zari ziri hafi baraterateranya bagira ikigwamana kimeze nk'inka aho twavuga tuti bari ko bisunga imico n'imigenzo y'abantu bari bagiye baracamwo nuvuga aho bagenda baraca barabona abantu bahingene babayeho bakabona abantu bahingene basenga bavuga bati iyi mana twakurikiranye ntacyo kiratumarira imyaka ibaye myinshi reka mbere twiture ibindi bimana nkuko abandi babigira turabona ko byo hari icyo bivamo turabona ko byo hari icyo bivamo si uko bari bazi ko hari imana bikomeye nuko bavuga bati iyi mana twakoreye kumenya nta kivamo reka turabe ibindi bigirwamana ko hari icyo bivamo aha nuko ndasoma iki gisoma nawe ndibuka akagani k'Ikirundi banshiriye karahimbara cyane bavuze ngo urugamba rugiye kure ruhinyuza intwari urugamba rugiye kure ruhinyuza intwari iyo abantu bakiri mu ntango y'urugamba bose umenga ni intwari iyo abantu bagitangura gutambuka bagiye ku rugendo rurerure bose umenga ni intwari bose bagira morale bose umenga botera akaririmbo mu gutangura bagihaguruka ariko uko umwanya uhera uburyo bugenda bubafata inzara igenda ibafata ukuremerwa n'ibyo barimo bigenda bibafata niko kamwe kamwe bagenda karidohora ugasanga urugendo rwatangwe muri abantu ijana hashyitse abantu batanu bonyine ugasanga mu muhari mwatangwe muri abantu ijana musigaye muri batanu batonda misi yose ugasanga muri korari mwatangwe muri abantu mirongo itanu ugasanga mugabo abanditse ni mirongo itanu ariko abaza kuririmba ntibashikana cumi izo ni zo ntwari abasigaye n'abagenda barakurikira biryoshe bitaryoshe bakidohora tuvuga tuti abanyisirayeli babaye abidohora kuko babuze ubutwari aha imana yakoresheje akajambo ngo ntibarushe bihagararako niyo jambo bakoresheje hano ngo ntibarushe bihagararako ni ukuvuga ntibihagaze ko naho byari bigoye ngo babwe bati ko imana yabyemeye tuzoma tuyikurikira izo dushikana ku byo yemeye bavuze bati turarambiwe reka turabe natwe tugere nk'abandi kuko hari igihe hari icyo uvamwo tukaremerwa nk'uko abandi baryoherwa imana nayo kubera ishavu ivuga ngo aba bantu n'abagumutsi kandi ngira ndabahane ngira ndabatekereze ndabahonye muri kiremerera Musa ngo wowe ntacu wewe uzoroha igihugu kinini wowe kutanshaye ko uzoroha igihugu kinini none ndibaza kare igihe imana yatubwira iti abayobe bose muzi ngira ndabatekereze mugabo mwebwe ntacu uzobungabunga uzongera amahoro ibi ndibaza nti mbega ni bangahe baca babibwira ngo ntubatikize ntuzi abayobe ntubatikize ngo nabantu baca bavuga bati none ntiwumva rero aho twagusengeye kumenga wumva utebye n'ibiki hari wumva utuko nyine mugabo Musa arazi ko ari abantu biwe bamwumutuka Musa barashaka no kumwica rimwe rimwe barabye ingene barambiwe barashaka kumwomora kugira ngo ntabe abo ari barongora barongorwe n'abantu bumva umugambi nk'abo ariko Musa nabo bashatse kumwica kenshi Musa nabo bamutegura imigambi mibi kenshi nabo bamututse kenshi bakamumaramaza kenshi Musa aratakambye imbere y'Imana agize igisabisho kirimo gusubiramo gusoma ingene Imana yagendanye n'abantu biwe amwibwiye ati none wewe waradukuye mu Misiri uratera iteka uradutera iteka natwe uraduherekeza ugenda uradutsindira ejo wadukoreye ingene n'agatangaza abantu bose barumiwe bari ko barabiraba none usambure igikorwa wowe nyine wiyubakiye usambure igihugu wowe nyine wishingiye abantu wowe nyine wegeranije uratikize ntiwumva yuko abanyamisiri bazosigara bishima ngo ehe nyamana bari bishimiye yarabakije none yari irindiriye kubamarira mu gahinga Imana umutima w'Imana ukurwa ko n'igisabisho cya Musa maze Imana ivuga iti ndahagaritse igikorwa nari nategeye cyo kubatikiza ndabagiriye ikigongwe urukundo rusubira rw'urukundo tubandanye aha ndumvamo ububasha bw'igisabisho igisabisho kirashobora guhindura imigambi y'Imana. Sinzi ko mubyumva. Hariho umugambi Imana yari yagize n'abagumutse ngira ndabatekeze. Musa umwana w'umuntu agize igisabisho kicimva umutima kuko azi yuko Imana nayo yene ifise umutima wumviriza abo yaremye. Agize igisabisho imigambi y'Imana irahinduka. Imigambi y'ishavu ry'Imana irahinduka icika imigambi y'ikigongo cy'Imana. Uyu munsi nagira ngo twese dusabiranire iyongabirano yo kuba abambariza gihugu. Abambariza gihugu abagira ngo bita intercession. Abambariza gihugu kumva yuko igisabisho cyacu n'aho twaba turi bake, n'aho twaba turi abacumuzi kuko na Musa yaracumura, n'aho twaba turi abantu umenga ukwemera kwacu nikubonekera neza neza mu bikorwa, igisebesho cyacu kirashobora gukora ku mutima w'Imana, Imana igahindura imigambi y'ibihano iba yaduteguriye maze ikadusasagazamo amahoro n'ikigongo cyayo. Mu buza twumvise abayahudi ingene bamwe bitwaza ibyo gusenga mugabo babona Yezu n'ibyo akora ntibamwemere. Ariko Yezu ntiyigeze abahana. Yezu ntiyigeze abahana. Yezu barabanarije kumuhekeza gushika bamushikana ku musaraba baramwica. Ariko ku musaraba yigeze abwira Imana ngo rekura umuriro batikize. Yavuze ngo dawe barekurire ntibazi icyo bakora. Aha rero twumva Yezu ariko aboneka mu guseruka cyangwa ukwiserura kw'ikigongo cy'Imana. Cya kigongo Imana yagirira Abanyisirayeli bari mu bugaragwa giserutse muri Yezu. Twumva ingene yakigiriye Abanyisirayeli n'ubundi mu gihe bariko baramubamba. Yezu yagumye basabira ko batazi icyo bakora Imana nibagirira ikigongwe. Uyu munsi natwe turi abantu bavuga bati erega abakora ikibi bagwaye agakoko, bagwaye Shetani muri bo. Si bo kungure iyo bazi ibyo tubuzi, iyo baragabanyira ijambo ry'Imana natwe tugabana, iyo baronse inyigisho twaronse, iyo barabayeho neza nk'uko twabayeho neza mu Mana, kubera nabo nyine baba ari abantu bazima. Maze tuvuge tuti mukama bagirire ikigongwe cyane cyane bacyorore ku mutima. Natwebwe nyine aho bose twaba turi turabyonora tubwire ikigongwe cyane cyane udutyorore ku mutima ku buryo igihugu cyacu cyosasagaramo amahoro, kuko amahoro ava mu mitima y'abantu maze agasasagara mu kibano. Abantu batagira amahoro mu mitima yabo ntayo bashobora gutanga. Umuntu wese atanga icyo afise kandi atanga ikiri mu mutima wiwe. Dusenge dusabiranira ngo tukabe twibuka kuba abambariza gihugu, tumenye ko igisabisho tugira gifise ububasha mu mutima w'Imana. Maze Imana tuyisabe dushimitse ngo iturose amahoro, ntirabe ibicumuro byacu ariko irabe ukwemera kwacu.